The leader of Umkhonto weSizwe party, former President Jacob Zuma, addressed the media on Sunday, and this was about the latest development within the party. Amongst others, Zuma announced that the MK party will join forces with smaller opposition parties in parliament to take on African National Congress and Democratic Alliance-led government. The party also criticized the government of national unity, saying it is a white-led, unholy alliance between the ANC and DA.
Iqela lezopolitiko iMK Party ngempela veki libambe indibano namajelo endaba ukunika inkcazelo malunga nemeko yezopolitiko ekhoyo nokuba yona imephi na xa kungoku. Ngethuba lale ndibano nonondaba umkhonto weSizwe ubhengeze ukuba uza kuba kumanyano lwamaqela amancinane aphikisayo epalamente kwiinzame zokuthathana ngqo norhulumente womanyano we-ANC kunye ne-DA.
I am therefore glad to announce not that only will Umkhonto weSizwe form part of the Progressive Caucus, but we will soon also be announcing the formation and a program of that patriotic front of progressive forces who are both inside and outside of parliament. While the Progressive Caucus must carry out the struggle inside Parliament, the Patriotic Front must also do so outside of Parliament and amongst other progressive organs of civil society who subscribe to the return of the land and the dignity of the African people.
Inkokheli yomkhonto weSizwe nowayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma uthe akukho nto kuthiwa ngurhulumente womanyano lwesizwe, koko nje ngumfela ndawonye ongekho ngcwele okhokhelwa ngabamhlophe phakathi kwe-DA ne-ANC.
They decide to put our country as if it's at war. We now need to be together so that we can have a government of national unity. That is meaningless, it says nothing. It's nothing, they just misleading one another to think that is a good thing. Other people even forgot, thought that they could in fact be together with the DA because they just put this word, government of national unity, others are hiding behind. Now it has become such a thing, but by dealing with the abbreviation,
GNU.
Eli qela lisamile kwelokuba unyulo lwalo nyaka lube nobuqhetseba. Lisithi liyalela igqiza lalo lezomthetho ukuba lithathe nawaphi na amanyathelo anakuthatyathwa ngaphakathi eMzantsi Afrika nakwihlabathi jikelele ukuqinisekisa ukuba ubulungisa buyenziwa. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka esentini.